Nawe guma ndarandarira mvuga ati abana banje ntibazokwiga kubera atamakaye nzoronka. None Imana irayampaye irampaye igitenge nacu nari mfise. Nukuri ndashimira Imana Imana imuhezagire yongere imuhezagire uwo muvugishwa anyiyumviriye ko nukuri Imana imuhezagire yongere imuhezagire. Amen.
Jewe nibera muri burende nta kazu mfise baranyambika gatenge nari hebye ko ntazo kwambara gatenge.
Jewe nukuri ndashimiye umukozi w'Imana ukuntu atugiriye neza yatwibutse. Na jewe nari umuntu yibana ndi umupfakazi nyamunja jenyine. None nk'ubu ndashima nakazu Imana ndazi kwizobikora nkakaronka. None abakozi b'Imana murakoze ndabasengeye n'urugendo muzogenda murugende mu neza.
Baranyambike kweri n'abazobandanye baza kumpezagira kweri bazoba bakoze.
Cyabura n'abakenyezi batoye ibitenge nandi bampa ipatro ni code. Yibaza ngaha n'abandi Imana irakoze.
Jewe nta kuntu noshima. Nari umuntu w'umupfakazi atagira agashambara none muranyambitse. N'ubundi muzokwame mutwibuka nk'uko mudukubitiye ko Imana ibahezagire.
Nari umupfakazi atana kimwe yiha ariko baranyambike barampaye n'akabinza kumwe Imana ibahezagire.
Imana imuhezagire muraduha ibintu neza cyane rwose kuko iyo tutabonawe twari twambaye mugabo turarosa agashimwe kiwe aduhaye. Imana imuhezagire no hanyuma azogaruke dushima Imana asanga tukiriho azotuzanire n'ibindi. Imana imuhezagire.
Turashimiye Imana, turashimiye umuvugishwa n'Imana Prophete of Jesus Joshua kuba yiyumviriye kuri ino ntara ya Karusi akaza kuyikorera mwigikorane. Imana imwongera amavuta, imwongera inkomezi, aragahorana n'umutima w'urukundo kandi azokwame arushiriza gufasha abandi ibihe byose kandi Imana izobimuhembere mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
Nitwa Imana Eliya no muri Karusi nari mu gikorane ego cyo muvugishwa n'Imana. Ego me ndashimiye Imana ku ngabire maze guhabwa impuzu mw'Imana ibahezagire.
Jewe ntavyo nari niteze aka gashati ni keza vrema nasanze kambereye.
Shalom shalom. Nkuko mubibona ngaha turi mu ntara ya Karusi aho twaje mu gikorane civuga butumwa kiriko kiraba Uburundi bwose. Ico gikorane catanguye kuba mu ntara zitandukanye carabaye Bujumbura kiba mu Kirundo kiba ni Muyinga igasogwe kiko kiraba ahantu henshi hatandukanye kandi kibandanya. Rero twaje muri no ntara ya Karusi ico gikorane kizomara iminsi itatu catanguye ku munsi wa gatanu kizoshika ku munsi w'Imana ariwo kwa Mungu. Nkuko mubibona rero ngaha igikorwa catuzanye si kimwe. Turi kumwe na Prophet of Jesus Joshua, turi kumwe na Prophet of Jesus Foundation aho asanzwe afasha abantu batandukanye, abantu bageze mu zabukuru, abana bakiri bato, akabafasha mu bitandukanye ibikuhaba mu bikorwa byo kubafasha kugira ngo baronke ibikoresho vy'ishure mu kubahereza impuzu bambara n'ibindi. Ico gikorwa gisanzwe gikorwa na Prophet of Jesus afatikanije na Prophet of Jesus Foundation ariyo fondasiyo ya Prophet of Jesus. Rero muraza kubandanya mukurikirana ibiriko birabera ngaha. Imana ibahezagire cyane.
Bashimye Imana rero kubishegero byatwakiriye tukemera ko tuza kuvuga Yesu. Ariko mu minsi turiko turategura kuza hanze ibikorwa nkorera Imana nakuze ndi mfuzi. Mama wanje yapfuye mu 2002, papa wanje yapfuye mu 2001 ndatabwa mbaho ubuzima bubi turinda kuvugira ngaho. Aho kubera inzara naronka ijana gusa cangura isukari nkarigata isukari inzara y'iminsi itatu aho n'ikijumbu kugira ngo ndakironke. Ntivyakunda Imana inshyira umutima wo kwiyumvira abandi bo bariko barahura n'ibintu nk'ibyo. Icya mbere si ibintu bito tugomba tubahe, bino bike mubona bituruka mu maboko yacu n'abandi dusenga hamwe cyangwa bari muri ino fondasiyo. Ariko mesaje nini iba ari kugira ngo ndakubwire wewe yuko na hantu hari Imana itokura umuntu na hantu heza Imana itomushika. Ubutumwa ni ubutumwa bukwemeza indani yuko uko ubayeho si ukuzobandanya ubaho, bisigura ngo ugiye ubuntu ugahura na Yesu ashoboye guhindura amateka. Twarabonye bino bintu bizana inyishu kuko ari abavyeyi kubera ukwihebura baca bahebuza n'abana babo bakabereka yuko atacyo bazovamo. Ariko twebwe nk'ababaye muri ubwo buzima tukabona ko Imana ishoboye gukura umuntu mu ibarabara ikamushikana heza, turumva ko twovyura abandi kuko umunsi mwemororanigwa bizokoroha ko mufasha abandi benshi icyo rero ni yo message nini jewe narari gatisukari kugira ngo mfungure naratawe narirukanywe na numwe yabona ko ari cyo nzovamo birabone ku uyu munsi ko abanyirukanye bari ibeshe kuko uyu munsi imana yarampeza gi ariko kuri wewe nagomba umenye yuko aho ukubayeho birashoboka ku imana guhindura amateka iyo mana rero kugira ngo guhindura amateka nuko wemera iyo mana ukayigira ikaba imana yawe nuko wemera uwo Yesu akaba umwami wawe kuko vyukuri iyo twerekanye ubwo rukundo buhoro buhoro abantu begera ku mana saho gusa ikindi n'ubundi butumwa tuba tuzanye igituma dukoze bintu tuba tugomba kuvuga ngo umwe wese muri twebwe arashobora kugira icyo amariye mugenzi we uyu mutima uyu munsi tujye kwerekana tuba tugomba kuwo mutima ucikuwanyu ahandi umwana w'umubanyi atanguye ishure uwawe uniforme yaramurenze nurindire ko agenda atambaye kandi ugafise mu nzu kamuhe kamuhe ibyo nibyo tuba dukeneye nibakubeshe niduhagaze ngaha kubera ko dufise byinshi sindakubwiye aho twaje tuva duhagaze ngaha kubera umutima wagutse namwebwe murabishoboye bisigura ngo iyo mugenza ubona yuko zamutabukiranye ku impuzu ufise udukurambe tubiri ugutanga kurimo umugisha fata nawe kamwe ukamuhe umwana w'umubanyi ubone ko arayerera mu ibarabara ataco yambaye ufise agahuzu k'umwana wawe atakicambara gafate aho niyo tuzokubaka ubuzima nyabwo mwavyumvise bino bikogwa rero si bikogwa gusa twe dukwiye gukora twe twifuza yuko aho tugiye dusiguye umutima dusiguye umutima si ibintu bituruka ku bazungu nababyiye twebwe twe twaje gukora igikorane mukozi imana ari gukora igikorane nkaheza nkitahira ariko ni twe twaci tumubwira ngo reka tuzorabe ajya hafi tubikorere ku kibuga turabe yuko muri tuno duhuzu umwe wese yoronka ko yambara kugira ngo twese tubegwe ariko umutima dukeneye ica mbere nuko mumenya yuko nacyo twari turi na nico twari dufise ariko Imana iradukurayo uno munsi dushikanye aho tubwira icyo tumariye abandi nariko ndamubwira igihe kimwe nafashe ibihumbi cumi by'amarundi kandi birashika ugasanga abandi marabikozeho cyangwa ngenda mu isoko ahantu baranguza ibirato hari kera nari nkenye ariko ndakavumbura ko gafaranga cyangwa ngenda mfata uturato cyangwa ngenda kwambika abatishoboye kuva icyo gihe Imana iranyugurira imiryango nanjye erega ari imiryango yanyu izokuguruka igihe namwe muzotangura gufasha abandi si byo gahemba erega ushoboye kutaronga ibijumba umugaburira ariko ukamufasha umunyu utuma nawe nyine ajya ibijumba biryoshye ubisanzwe bino bikorwa igituma tubikora ni ubutumwa bukubwira ngo mu bumwe dushoboye gukora ibikomeye mu bumwe dushoboye gukora ibihambaye mu bumwe dushoboye gushika kure ikindi ni mesaje babwira ngo abo bana banyu nimubaca intege ngo kubera ko twe dufite ingorane ntabwo muzoshika urumva je nabuze mama mbura papa byaraboneka ko atavyizigiro mfise ariko uyu munsi shitse aho nshitse namwebwe mufate abo bana mubasunike bagende kwiga igituma tuza guhera mu guha abo bana indwi amakaye bana beza twari kuba dufise uburyo twari kuba hamwese ariko aho niho tugera uko niko tungana mubishimire nimwabona bamwe muri mwebwe barosa amakaye mukomere imana amashi mubwiye ko imana ibibutse igihe kizozizo twibika natwe si ibintu kanaka dufise vyinshi kugira ngo biboneke tuba twahevye gufungura mwavyumvise tuba tugomba gusuba umutima nimba hari umwana umwe babiri cyangwa batatu tushoboye gushigikira namwe hagati muri mwebwe namwebwe bana bato urashobora kubona amakaye bakuguriye muhira imwe itari kwirakora ukaza ukabwira mama umwana wa kane akaba mwirukanye kubera amakaye ukabwira mama muhikaye uzobona muri kazozi vy'imana izo gukorera icyo ni cyo cyonyine dusabwa mwavyumvise bene data abo bantu indwi suko ari bo barushe cyane kuruta abandi ariko niba imana yiyumviriye dufate rero tureke iyo mana ibigenza neza nitwaye abaha tubakomere amashyi dushime ejo natwe twitege iyo mana izotugirira neza ariko kandi twakiriye umutima wo kuzofasha abandi hariyo n'amafamiye 2023 igituma byabaye gutyo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu ntango y'umwaka imana yarameza agica agafaranga gake ndagurira ibikwembe abamama 2023 narabonye umunezero wagize icyo tuba tugomba kubanduza si ibi izi mfungugura zifungura zigahera tugomba tubanduza uyu mutima uko na wewe igihe wimbuye byinshi nk'umuntu uzi imana ukavuga ngo reka nanjye niyumvire ku bantu babiri ndabahe bafungure ushoboye kubaha ikiro cy'ibijumbu ukaba wugururiye umugisha wa mwijuru imana ikavuga narose uzoraha abandi reka zore ndamuha byinshi ukazokibona mu mwaka ukurikira wimbura byinshi kuruta ubwa mbere muriko muravyumva abakunzi bacu ubwo nibwo butumwa
ubwo nibwo butuma kandi bino bintu dutangiye kubikora twebwe gucya namwe mukabikora abandi bakabikora tuzosanga ivyuma fise biriko birafasha abandi erega no musigati umwe turashobora kusangira abantu 10 birashoboka nibishoboka ariko umwe arashobora kuwiniga ko agahekenya karangiza yabo bayamenyo ariko tugize umutima ukavuga ah reka nkate kano gapande ndamuhe n'uyu mwana uwo niwo mutima dukene raba twese turi ngaha twogira uwo mutima twese ariko mugende mubizi na hantu habimana itokura umuntu na hantu heza itomushikana kandi kuri twebwe turizera yuko ibyo turiko turakora mubona namwe muzobikorera abandi mu izina rya Yesu Kristo amen.
Kino gikogwa ni gikogwa cinyigisho kwigisha abantu gusangira bisanzwe uko amavyumvise twabashingiye nahe yuko twakuze nk'impfuzi tudafise ivyizigiro ariko Imana ikaba yaradushoboje katubera umuvyeyi kadushikana idushikanye sigura ngo ica mbere twagomba ko nabo nyene bagira ivyizigiro yuko ubuzima bwari bwo bwose barimo suko ari ngombwa ko barangiriza mu rugo kuko ikintu gikomeye umuntu ni ivyizigiro nivyo bimusunika gukora n'ibindi cha kabiri nuko bumenye ko akiri ivyiza biteguye imbere basunika abana babo no mutima tugomba gusangira nabo cha kabiri kuzana bijya gukora bibabyiye nababyiye ko ari gusangira nitwazanye ibyo bazofungura amezi atandatu ariko nabo bofungura iminsi ibiri cyangwa itatu cyangwa indwi imwe bari gusangira hama tubabwira yuko nabo nyine mu byo bafise bosangiza abandi mbere abo twahaye umunyu twabasavye yuko botorangiza badufashe n'ikiko kimwe basagiye uwundi
mwemere kumara ko kunyu basi ufumutwa ufata kayiko kamwe ukawumubaye uzobuvuza ubutumwa byiza sibyo gahemwe
bisanzwe mu nzira imwe biboneka ko ari ugufasha mu buryo bw'umubiri cyangwa gusangira mu buryo bw'umubiri ariko ni inyigisho yagutse cyane mu isi imwe isunika umuntu gukora ibyo yabonye nk'akarorero nibyo numva ko novuga amango ko musanzwe mubizi bino bikorwa tubimaze mu gihe aho bikimana iduha tubisangiza abandi impuzu zimwe zaraguzwe izindi twaravuze mu ishengero bavyumva umuntu wese afata impuzu nziza cyo tumama abonye hari ari ibikwembe byiza costume nziza ama training meza cyabaye igikorwa cy'urukundo cerekana yuko tubaye hamwe twokora byinshi kandi twoshikira byinshi Imana ibishimire biraryoshe abaza kubibona babonye ko twe twahaye abana ndwi sigura ngo uwundi akagira igunu agaha abandi batatu tuba dushikiriye benshi ariko icyo twashatse kwerekana ni ukwerekana aba bantu yuko uko bimeze kose bafise ababiyumvira bafise abo bashigikira niyagira umuvyeyi avuga ngo umwana wanjye nazo ujya ku ishure kubera ko nabuze amakaye ahubwo agenda mwandikisha yitega Imana kuko Imana yacafise abagira neza benshi hama nkuko twabwiye n'abajya abana twabonye n'ukuntu bakomeye Imana mashi babonye abandi bamwe muri bo baronse wari umutima wo kwerekana gusa ko bishoboka ariko turabizi ko imyuma yuko utuvanga n'abandi bonga bazofasha bene wabo cyangwa abo banyi babo kugira ngo aba bana bacu bashobore kujya ku ishure iyo dufashije umwana umwe tuba dufashije abana ibihumbi kandi iki gicapo aba bana biboneye n'amaso nani mazo kibakura mu maso bazomenya ngo kumbe nitubayeho kubwa twenyine ukugire twafashijwe n'umuntu tutazi tubayeho kugira ngo natwe tuzobera abandi umugisha tuzokorera abandi cyo nico cyo nyine twagiye gukora ariko kandi ni nayo message n'icyo dusaba n'abandi ko bokora n'undi iyo bibona ibi natorinda kudutelefona twebwe aze nga arondera abandi bantu agira icyo abamari ataraba hariya ahuba mu ntara awuherereye mu ikartiya werereye niwemere ko wumva ko ari umwana wa kanaka atagiye ishuri kandi mu bana bawe baraguza makayareze nico gikoko meza gi
ndashimiye gose Imana yarungitse umukozi w'Imana Joshua hanyuma akaza kutugaburira amajambo y'Imana akongera akatugaburira n'ivy'imibiri ndashimiye gose je ibintu avyo nari niteze akagashati nikeza prema nasanze kambereye nibahezagirwe none Imana nibahezagire
turashimiye Imana turashimiye umuvugishwa n'Imana prophet of Jesus Joshua kuba yiyumviriye kuri ino ntara ya Karusi akaza kuyikorera mwigikorana Imana imwongera amavuta imwongera inkomezi aragahorana no mutima w'urukundo kandi azokwame arushiriza gufasha abandi bihe byose kandi Imana izobimuhembere mu izina rya Yesu Kristo amina
nitwa Imana Eliya no muri Karusi nari mu gikorane ego cyo muvugishwa n'Imana ego me ndashimiye Imana kungabire maze guhabwa impuzu emwe Imana ibahezagira
ndashimiye Imana nari umukenyezi nibana je nyene umugabo yarantaye nije ndi muhira je nyene nari nawe guma ndarandarira mvuga ati abana banje ntibazokwiga kubera atamakaye nzoronka none Imana irayampaye irampaye igitenge ntacu nari mfise nukuri ndashimira Imana Imana imuhezagire yongere imuhezagire uwo muvugishwa anyiyumviriye ko nukuri Imana imuhezagire yongere imuhezagire
Amen. Twebwe n'abana babiri barwanditse rya turaja mu isengero ryo muri Loshi. Yari Imana irabikoze. Ababyeyi ntidusenga ko twebwe twaritanze kuza. Rero amakaye turayarose. Nta kindi numva noshimira Imana ibayezagiye.
Yo nta kuntu ntoshima. Imana irakoze nari umuntu w'umupfakazi ndi mu nzu rya jenyine ntagira ikinyambika. Imana ishishikare kubahezagira n'ejo wundi bazogaruke bazompe n'akazu. Jyewe nibera muri Burende nta kazu mfise. Isengero n'abasengera Imana ibahezagire n'ubundi bazogaruke kandi bamfashe. Imana ibahezagire, barakoze cyane. Imana ibahe umugisha, barakoze cyane. Ibahezagire, baranyambika agatenge. Narihebuye ko ntazokwambara agatenge. Imana ibahezagire.
Ndashimye ukuntu mutwitwararika n'ukuntu mutwitaho. Benshi usanga tugenda tugira ibibazo ariko Imana ikagendera ducira inzira. Ama ndabashimiye ku giti cyanyu no ku giti cya profete ukuntu yatwiyumviriye ko akaza ngahe Karusi no kuremesha imitima y'abari barushe. Imana nibahezagire.
Yewe n'ukuntu ndashimiye umukozi w'Imana ukuntu atugiriye neza, yatwibutse. Najewe nari umuntu yibana ndi umupfakazi nyamundi ya jenyine. None nk'ubu ndashima n'akazu Imana ndazi ko izobikora nka karonka. None abakozi b'Imana murakoze, ndabasengeye n'urugendo muzogenda murugendemo neza. Isengesho ndabahaye kugira urugendo rwiza, kandi muzokwame mutwibuka. Yesu nashimye.
Ibikorwa mu nkoreye ni vyiza cyane, ndabishimye. Jewe n'ukuri ndi umuntu ameze nk'umuntu w'umugogwa. Ivyo ngomba gushimira Imana kweri, barakoze ko banyambice kano gatenge. Nanje nkaba n'ukuri nari umuntu yikeneye, nitahira mu kazu k'ibiti. Nuba ako kazu k'ibiti kweri karimo kunsenyukirako. Imana ibandanye ibahezagira kweri ku vyiza bangiriye. N'ubu ndabandanya nshima Imana kubera ibikorwa barimo barankorera. Ndabishimye, baranyambice kweri. N'abazobandanye baza kumpezagira kweri bazoba bakoze.
Nahagarariye ku izina ry'umutambukanyi wanjye. Nta kibazo. Urabona abakenyezi batoye ibitenge n'andi bampaye ipataro n'ikoti. Yibaza ngaha naho nyine Imana irakoze. Ubwo Imana ibongera imigisha, muze muratwibuka mudukubitire ko nk'uko nyine mudukubitiye ko. Natwe tuba turaza ngo twegeye isengero, muradukuyemo ikintu turabibonye. Iyo turegera bukebuke tuje kumura bafashe. Murabagira neza, murakoze.
Jyewe nta kuntu noshima. Nari umuntu w'umupfakazi atagira agashambara, none muranyamitse. Ndi muzokwame mutwibuka nk'uko mudukubitiye ko. Imana ibahezagire.
Yekwere nta kuntu ntoshima. Amashimwe yanjye ni menshi cyane, nta kuntu nayavuga. N'ukuri bazokwamagira urukundo rwo kunkunda. Nari umupfakazi atanakimwe yiha, ariko baranyambike barampaye n'akabinza kunywa. Imana ibahezagire. Bana bazokwamagira imigisha myinshi. Mbere simfise n'inzu, bazompe n'akazu ntahamwe. Bazoguma bahezagirwe nk'uko bahezagiwe. Bazoguma bibuka n'abandi. Nanjye ngiye kubwira umuryango ubona iyo sengera muri Rutare, babona urukundo bakundana. Mbere n'abandi bazobashe kunyegera hondi.
Imana imuhezagire. Araduhaye ibintu neza cyane rwose, kuko iyo tutabonawe twari twambaye mugabo. Turarose agashimwe cyiwe aduhaye. Imana imuhezagire, no hanyuma azogaruke. Dushima Imana asanga tukiriho, azotuzanire n'ibindi. Imana imuhezagire.
Haleluya,
amen.
Twebwe turanezerewe. Nawe aza kuba bamwe bataza gushima, ariko mwe muhashime. Icyo twagomba twagishitseko, mugende namwe mubere umugisha abandi bantu. Hama nimba kandi muri hafi, nimureke kuza mu gikorane kugira ngo dusangire ivyo. Mu kanya rero tuza kubona hariya tuko turavuga Imana. Imana ibahezagire.
Amen.
Imana ibagirire neza.
Amen.
Imana izobahe kororanirwa.
Amen.
Imana izobazigame.
Amen.
Imana ibazigamira abanyu.
Amen.